is okay.
Hiyo usifikiri ni mafuta ni maji.
We did this way.